mama wiwe niwe nyeze umunezero wanje niwe yatwaye urukundo rwanje geza n'ubu mpura nibaza igisi kubera ikarisi kubera ikibabazanya yaremye igikomere kinini ya kitazobwira gikira mu mutima wanjye
Mvuyekure ihangane itandukaniro ry'umugabo n'umugore nuko iyo umugore agize agahinda ararira amusuza agakoroka mugabo iyo umugabo nawe agize agahinda ararira amusuza agakoroka ajya mu nda ihangane
umva ndakubwire baca umugore mu kirundo ati akabindi kavyimba katarabona kandi ubone ko twikuri kuri vimoje nawe
ndazi ko mukundo rwawe turashaka kujyana ndabakubicemwe ni chupa zibiri cyangwa zitatu z'ugwagwa munywe aba mutangura akazi
urabona ibintu byakahise tubigira byakahise nyene nokuri dutangure bishasha no kuvuga ico ngomba kuvuga ni gike nzuye kure no kuri mwarakundanye kandi nanje narabibonye kandi byo kuri waramukunda ariko nkubu unye ntutse yari nawe ntazi yuri umva kumbure wowe barazi yuko nagutahanye uri muhira mugabo nuko ndakwinginze umwibagire